kwa juma usu jinsu mene mkura tibia kuma uya nuna alesetamu kwa kakra na mikofa taksi mene mkura inanivu kwa ya juma akabe ya sebe tremas ama ya dumi chirama ni yunga nase ubinu itoche ayese ubili mutu minu jina wa kwa ya juma sebe kura ubiya nyo problem na ya tido umu jina ya esse kan yesi twam na na mo gashi ni di tru die o moto be se foko tru tru min sa wi ayi si min sa kase wu munyi na bubu vero foche se e pe jamme sa me tika na ga bi na si ni ba bi ono so o ya juma won tira na tam ko ti mi kura no o mo ka se ya mfani shi mu na mso mi fara kura dos ba o ri si mu ono kwa na ka wuti e kuja na ho enyi na efanishi nti me mensa left wing ise etikare mu mienu nti ayese ye kire so na mapija mensa lo dia se dia to ni siti na etiso nti me hu se nipa no shutu na mkamti si nti na mensa na dia eda wi nu so nti e bo me se le chi sei e pie me ko bo ge nti ye bo ge no omu yim bi to fam yo msa ti cheche butum tututum butum nyina timi ye me raxe mun sema wu mse wi die wu timi nyanya me ko na e baket to akra ba ko ka ho onu so be se 14 years onu di bibi anya me kra ba e mi nsa na me lo mu ko ye ba ko ne da hu ah driver nu die sisi aye ka sai die ya di ko konfanechi na madam nu so die sisi wo na ko shi fridge sɛde siiɛ no ɛfrɛ me fo so nnuama no adi a nnipa bebree ani me a yɛde frɛ me nkyerɛ a yɛfrɛ me sii nnuama no magye 50 years firi so bi nso ɛna ɛkɔ nkyerɛ na abɔ bɛyɛ sɛ 7 o'clock to 7:30 ɛfa me ha sie mu ɛfa me nsɛkyi sie sɛ ɔmotu no yɛ true, I don't know, say AK-37, say Rafu. A bomb has said it true. Me here. And here, true, what a bobano and a coca again. Sorry. For you see, my home. And a cry, a kind of time said, 70 yen. More report to yen. Almost bear said, a quote more than 30 minutes cry, and a police be a maho. Obi drumfo bi ne duru ha ɔde ne ka ne fire a ɔde ɛkɔ osu bi so a ɔmo transfer yɛ baa ha nti yɛbaa ha nsa na polisifo no bi no mu yɛkuro mu assembly man mr togwe ɔno di kan baa nsa na polisifo no so mr willi ɔno so ɔyɛ police ɔyɛ inspector ɔwɔ nkyerɛ ɔno so ɔkahyɛ baa ne kuro mu ha polisifoɔ no bi nti ɔmo bibisabisaeɛ but he said he made that idea, so many of you are changing your mind. Me too, me too.
Oh, yeah, right.
And that's it.
And you may be, and I'm in the same as you. Be, eat him, or no. Me, I'm in the same as you, the Nkofu BAC, it's a, so being so quiet, so ho. And you're mobile, Methodist also for emergency. Now, the AC, ɛma yɛde ɔmobaa yɛ no na yɛse amrɔbere bi na ɛkɔɔ so wɔ hɔ ɛna ɔmɔde nkurɔfoɔ 4 anaa ɛnan anan ɛba yɛ emergency hɔ na ɔmobaa yɛ no dea mete yɛ ne sɛ na baako deɛ ɛfiri mu deda na ɔno deɛ wayɛ nyame dea ɛna ɛmu mmiɛnsa no mmarima I think say a mamma means in the announcement of Nabacosu Enya gunshot a bonitum and if I meet him a corner in the Nanahonia cry in the Anono and Temparana a pay ambulance. I ever find a call a Kumasi Confanochi Hospital.